Mali ministre minka bara belimbe Mali soroko ani nafuloko sabatilima noye mese aluseni sanwe aleni anga marabolo nyamawe sigike sigimi konna la dana na do waleola wala mulume la kesabobe kaseka marabolo ndema ukaseka sangorota ni awale otaka la jamingi barake budo we nabna kesabobe marabolo nchamambe ni gelabu uka fokase marabolo kura nunuma uluka baro bina kechuga mununa akilina nila nyini mulume kesabobe ka marabolo nyerla sabati aleni njama kono don ukaseka akilisigi soro wala ukaseka blasinka jamana marabolo ya iraka fo minye nafule nafulu mkanga be sifawari milari bisaba anishegi murumuru kemenani anibiduru nyombonyonko ode minataka kla mali marabolo tan nyombonyonko la hakili la jigila mali marabolo koni kla na kla erota akira sababuye marachaboli baro kaseka nukoya mimisaka kesababuye jamana fantana ni bela jirinkono abaro kaseka nukoya jamana tugubolo ministri ka korofola ako niye jamana marabolo ka langini fambaye mimbla la kulu kono kulu mimisaka kesababuye beni basigi ni kulu suma kuma minyafora ukaseka sabati minkera aljirika ufi samba fla anita aninduru mali jamana anima mnuturu ka jekulu ni nyonche ni aresira ula sabatira aljiri jamana ka aljiri la sigidi mekeneka alia iraka fo aleni misi wa sarako sebe kasabu ke minye beni basigi kulu suma minyafora mali jamana ereka ni asiria usebe nchera uluka jamana ka nko abeka nobo ayirala ka fo samba fla animuka aninkilin avrikalo kile muka aninkilin hakilan la nindo blala singa mime na kesababu ye minye barake budata anuoro nyombunyo nkwe obina jense anga jamana marabulu bela jilinkono anafulu bela jilime na bo jamana wakani bakoro mime kesababu ye kasiga marabulu nyereka nyeta ula sabati.